Of course, I'm not going to be able to do it. qofka waa la dhiyo kii waa aninaan isku dhinac wade